office na ndie title book ore akek what went wrong title book ore nikoro dwa ndiko history mar one particular family odwa ndiko history mar joko Odinga ochung kata ka luong ni luonge bura okonyal luongo bura nwang kata mana quarter of joko bet kagi to kariambo to luonge moro mondo wane oluonge moro mondo wane owe dhi e liete owe luore gi jomoko kobukore to kaw sim to keto kama e to wuoye e sim ae kose wuoye sim to post how stupid can one be yawa ikwodo wi jo Homa Bay ikwodo wi your family onge gimiwacho we bukori ni dwa ndiko history jok midiko history gino jogo emose ndiko their own books about themselves dwar giminyalo timo itim ispidh go family ni ipidh go yudanau mondo itin ni jo Homa Bay without wuoyo saka sani ni gimoro nobiro ni Facebook ni koro ni wuoyo Facebook shame on you.